kugurore kuchokera ku weakness kufikira ku weakness ambuye musitetse naranga mbire yanga soyisite kuchokera na kusitore kufikira na kugurore kuchokera ku weakness kufikira ku weakness.
Sega kuyenda wera wera kutawa ine sau mudani tsitsina.